Ya, tikufuna ndithu tikhale tikuonanso za munthu wina ukuti ino nkhondoyi ndi ya Yehova, nkhondo ndi ya Yehova, wotimenyera nkhondo ndi Yehova. Ndiye ndithu tufuna tione mawu amachuka buku la 1 Samueli chapter 17, mawutsogola ku Davide apha Goliati. Ndiye tufuna tuwerenge pa verse 28, pamene kuti ndipo Eliabu mkulu wake ananena, anamumva iye ali mkulankhula ndi anthu. Ndipo Eliabu anapsa mtima ndi Davide nati, unatsikiranji kuno? Ndipo nkhosa zija zowerengeka unasiyira ndiyani? Chipululu mucha, ine ndidziwa kudzikuza kwako ndi kuipa kwa mtima wako, pakuti watsikira kuno udzaone nkhondoyi. Ndipo Davide anati, ndachitanji tsopano? Palibe chifukwa china kodi, napo tolokera iye kwa munthu wina nalankhula mawu omwewo. Tipemphere. Ambuye mukwezeke, mutamandike, Mulungu wamphamvu zonse, chifukwa chakuwerenga kwa mawu awa. Tilalikirena Ambuye, tiphunzitseni mudzina la Inu Yesu, tapemphera. Amen. Afuto kuzionena kuti panali nyamata wina otchedwa Davide, amene ndithu ngoonera kuti ino mbiri ya Davide tikuidziwa, koma timafuna ndithu tipiteso magawo ena, amene ndithu tufuna tione kuti ino Davide kodi kuti apambane zinakhala bwanji molingana ndi muthu umene tikuona kuti ino nkhondo ndi ya Yehova. Kuonera kuti nzoona kuti Davide wa mwana wa Jesse zinakhala bwanji kuti akaphe Goliati. Ndiye timafuna ndithu tione molingana ndi mawu amene tawerenga ningofotokozera pang'ono kuti Davide anali mwana wa Jesse, amanadzidwa ufumu, ufumu utalandidwa kwa mfumu Sauli. Atino nzoonera kuti no Sauli analandidwa ufumu kumali pa mpando, ndipo anakadzudzidwa mwana wa ng'ono amene ndithu ngoonera kuti no kubanja kwawo kunali osajepera 80, amene ndithu mneneri wa Mulungu atapita kuti akatudze ku mfumu, anapezi kuti ino poona maonekedwe, poona thanzi, poona dzitho dza anyamata ena akuluakulu yamba kubadwa, akuti amaone ngati mafumu ndi amene umoti anafika pomala nkhuti ino odzodzedwa wa Yehova ali pano. Komano Mulungu amamuletsa Samueli kuti iyayi usapupulume, futi no ine amene ndifuna kunzodza pokhala kuti ine ndine Yehova amene sindiona monga maso anthu aona. Ine ndimaona mtima wa munthu, ndimaona mkati, ngoti mfumu ndili nayo ndithu. Ndakuti no atafika Samueli kubanja la ndani, kubanja la Jesse, akuti Jesse anachita Samueli anachita mantha kunena kuti kodi niyo Ambuye mukuti ndikadzodze mfumu, mfumu ine ili pa mpando? Kodi Sauli akamva zimenezo kuti ine ndikadzodza mfumu, ngoona kuti no zinditera bwino, ine ndiwandidula khosi andipa? Ndakuti ngoona kuti no Mulungu anamulimbitsa mtima, ona kuti chimunga chite iwe, ngoona kuti no ukapereke nsembe ndipo ukamuitane Jesse ndana akabwire kuti akabwire ku nsembeko, ndipo zina zambiri tikachita kumene koko. Ndiye zinachitika ona kuti no Jesse sonaye monga kholo paona anake, amaona kuti amene akuzokhala mfumu ndachimwenewa, akuzokhala mfumu ndi bambo ake Ujeo, akuzokhala mfumu ndi awa kapena aya ng'ono awowa. Kumanaka kang'ono kaja koweta mbuzi, koweta nkhosa, koweta ng'ombe, nkuonea kuti zimene sikangakhale mfumu yayi monga yoso kholo amampanga minus Davide. Ndipo anthunso pomuona muona kuti Davide ngoti sizingatheki Davide okhala mfumu, komano anthu awawa ndi amene tikuza kuyembekezera kuti nongo mkati mafumu mufuna kusankha musankhe pa anthu awawa, koma kuti kumwamba kunakana. Ndipo Mulungu anatsimikiza kuti ino mfumu kuti ili kukhomo kuno, ndipo ili mumbanja la Jesse. Jesse kuda anako ndi omwe wa anafusa neneli Samueli, ndakuti no ananga tumapungu anga ndi amenewa. Komano patsala wina awo ndi kamwana kakang'ono kali kutchire koweta mbuzi, ndipo nzoti munthu wa Mulungu sikamene koko mfumu imeko sikakhale mfumu, koma kuti anene kuti amene mwirana ena abwere fesi kala pasi kufikira Davide afike, ndipo tuone kuna kuti no chimene Mulungu atitumira kuno chichitike basi ndi anapeza kuti ino Mulungudi anakwaniritsa plan yake kuti ino Davide anadzodzedwa kukhala mfumu ndipo Davide adzodzedwa kukhala mfumu Bible fora kuzoona kuti mkati mwake zimwe anampatsa mphamvu kulimbika mtima unaona kuti ino akhoza kuima ndipo zimama chita zonse Davide zinali zinthu zopindulisa ndi timaona ndithu na kuti ino Sauli anapatsidwa nzimu oyipa kuchoka kwa Yehova kunena kuti ino anachita ngati misala ndi amafunafuna munthu adzika muimbira ndipo David anapita umene kumakaliza magitala kumakaimba mapulezi nzimu uja nkumade tewala nzimu uja ndikumadeka komano nguonea kuti ino inafika nthawi yoonea kuti ino mafilistines atamva kuna kuti Sauli wachita misala nguonea kuti Sauli zamvuta nguonea kuti ino anadzuka anthu aja ndikupita kukamuukira ndi nthawi imene zoonea kuti ino zoti kaya kudwala kazinakhala bwanji koma ananyamukabe basi kupita kunkhono ndipo Davide amene anapita kwa Sauli kumakaimba ku nyimbo ndi amene anabwerera kwawo kwa bambo kwa Jesse kumakaweta nkhosa pamene Sauli ndi asitikali akupita ku nkhondo kumakamenyana ndi Mafilistines ndipo zinachitika kuonea kuti no kumene kuja nkhondo itavuta abale sana bwerere so kumudzi nsanga ndipo Jesse anatumiza uthenga kwa Davide muzoti no siyaka yenkhosa unyamuke ndofuna ndikutume upite chani kumene kuli azibale ako azukulu ako ku nkhondo kumene ali ku nkhondo ndi Sauli kumenyana ndi Mafilistines ndikufuna iwe ndikutume upite ukatani ukagwireko ukasiye kudza kudya komaso ukaona azibale ako kuti kodi akukhala bwanji umoyo wawo ndiye zoona kuti David atafika umene kuja mpametu kumawerenga pa verse 28 una kuti no atafika David ku nkhondo akuti mkulu wake Eliabu amanali wankulu mwana a Jesse akuti no anamuona David ndakuti atamuona atapukusa munthu una kuti no iwe David ukubwera kuno kudzatani ndakuti ngoona kuti no Davide anamuyangana mkulu wake ndati bwanja achimwena ndati ukubwera kuno kudzatani ngoti nkhosa wasira ndani ndipo ngoone kuti no iwe ukudzatani kunoko ndakuti no anapitiza kulankhula kunena kuti ndikudziwa iwe mwene uli makani mwene ungukula ntima iwe kunoko wabwera kudzatani taona ngoona kuti no nguru kunoko ndikunkhondo nkhosa wasira ndani mbuzi wasira ndani ukudzatani kuno ndakuti no Davide akuti anamfunsa mkulu wake kuti kodi chilipo chifukwa china kodi kapena ngoti nkhani yake ndi omweyi imene ndakuti ndafunsa chifukuti anafunsa ona kuti kodi mwati amene yuyu amene akhoza kummenya amene akhoza kuthana naye mokuti zikhala bwanji komaso ngoti no amakuvuta nduti ndakuti mkulu wake anangomva so David so anankhula naye direct koma anangomva David afunsa mafunso ndakuti ndikadziwa kamwana amene kankokula ntima kuti wabwera kuno kudzatani we ndakuti David anamfusa mkulu wake kuti kodi chilipo chifukwa china kodi kapena nkhani ndi omweyi imene ndafunsa ona kuti no kodi amene akuvutitsa nduti komaso ngoti amene akamenyedwa akagonjetsedwa amanga amenya amene kuti mwati ampatsa chani ndifoti no mfumu Sauli anaona kuti no sidzingatheke so dzida dzimali nadzo ndipo anthu akuopa kuti apite akamenyana ndi Goliati koma apeze njira zoona kuti apange konvinsi anthu kuti mwina akhoza kupezekapo wina oti akhoza kunyamuka kulimba mtima akaona ndrama zimene walonjeza akaona kuti walonjeza suno dino ameanga pambane ndiye kuti no akakwatira mwana wa mfumu ndiye kuti no zimenezo mwina kapena zikhoza kuwapatsa anthu kulimba mtima kuti amwandikire Goliati koma palibe amana apitako ndiye mwa Mulungu afoto kuzoona kuti no David atafotokozeredwa kuna kuti no amene akhoza kummenya munthu ameneyo amene akhoza kugonjetsa Goliati ngoona kuti no munthuyo adzapatsidwa ndalama so much komaso ngoona kuti adzapatsidwa mwana wajani mwana wa mfumu princess ngoona kuti adzamkwatira akhale mkazi wake ndiye kuti no David ngoona kuti no akuti anasuntha ndikutani ndikupita chitsogona kuti ineyo mundirole ndipite ndikatani ndikamenyana naye amene ndiye kuti no mkulu wa ake zinamuipira kwambiri ndipo ni mafoto kuzatsuna na kuti no kuti kungoona kuti no uyuyu anafika poti no banjita ine amene sunzuri mwana amene ngwa ntundu anje ine makani a mwana amene sinamuone ngone kuti I think mwana amene kan comfort I think amene ali nyanga za mimba kuti chikumulimbitsa ntima chani ifepo kala azibambo taone fea azibambo anzathu ma Israeli akunyongedwa akuphedwa ndi Goliath amene yuyu ndipo yanamba nkhondo kale kale kwambiri ali wa ngono Goliath ngone kuti David akane kuti lero ndilero kamwana katika meneka munthu oweta nkhosa munthu oweta mbuzi wabwera ndodo yake wabwera nkachikwa makake kakubusa kwakeko angamenyene nduyuyu ine rebeza ndiyangene kumbali kuti akamaka thudzula ine nsakaoni ndakuti ngoti kuma David anena kulimbika ntima kuna kuti no ineyo ngone kuti no kuti kundikudziwa kuna kuti gulosi lastikali ama Israeli nguti akumuona Goliati akangana dzitsurudza kupanga manda akamuyangana sunkwaka kupanga manda akamuyangana mkondo umene wagwira kupanga nawo manda ngone kuti kuma ineyo ndikamuyangana Goliati nesindikuona Goliati kuti no ndichampamvu kuposa Mulungu amene ineyo ndimankhulupirira ine ndikumuona Mulungu wangu okhala wampamvu chifuti no timafoto kuzoona kuti nkhondo ndi ya Yehova kuti menyera nkhondo ndi Yehova kuna kuti no kuti ku David maso ama akumuonera Goliati si maso amene maIsraeli onse asitikale amanali kukampu imene akumuona na Goliati ai ndiye ngone una kuti mawa foto kuzonea kutino akuti anthuwa anali ena tsidya lina ndipo anthu ena ama Philistines anayeso tsidya lina ndipo maiza anaye tsidya lina ndipo akuti amatsika munthu mmodzi kuchoka side ya ema Philistine otchedwa Goliati natsikira pa mujigwa ndipo atsikeso mmodzi ochoka ku Maisraeli atsikeso mchigwamo amenyani koma kutino kwa Maisraeli kulibe angakhale mmodzi amene amatulukako chifukwa tino amaopa kuna kuti Goliati mmene wavutira mmene akula kulira amene akupangira zinthu zake amene akuapotolera anthu ngoona kuti panalibe angakhale mmodzi kuti akhuzulimba mtima khala nani ndi dzida dzoti amadzivala kuti angalivale zida dzimenezo nkukalimbana naye sizikusukuna teki koma David akubwera amene wafika ku nkhondo komweko okhala kuti mkamwana ndipo akuafotokozera anthu kuti aliyense asadenkha wazaini chifuti ine ndikudziwa Mulungu amene ndimkhulupirira kundi Mulungu wamphamvu oposa milungu ya maFilistines ndipo anthu awawa ngone kuti ino nthawi yake Mulungu akutchedwa wa Dagoni wa maFilistines akuti anagwa chafufumimba nkuduka mutu ngone kuti anthu awawa aiwala koma David akuti mkati mwake ngoti ino anena kulimbika ntima ona kuti ndikudziwa ine Mulungu amene ndi wamoyo amene ndili ndekha ine kutchire kumene Jesse kunalibe bambwanga amene ankhala bale anga ine kunalibe amaya anga kunalibe angakhale azinzanga ino azukulu anga mukuona mungochuluka zolankhula apapa mukutachichewa kuma ngoti ino kunkhondo kumene ine ndina kumana nacho chimbala ngondo kumene akumana nayo ino mkango kuti ino unagwira nkhosa zimene ndimaziwera ine ndikupha mkangondo ukalanda nkhosa kukamwa kwake ino kunalibe ngone kuti Mulungu yemweyo amane ndipatsine chipambano chondikhoza kupha ine mkango ndikhoza kupha ineyo ngoti ino chimbala ngondo ngone kuti Mulungu yemweyo andipatsaso ineyo mpamvu kuti ndikaphe Goliati mukumuona apa chifuni sindikuona Goliati ndikuona kuti no ufumu wa Mulungu ndi ufumu wakundima dzakumana ndipo ndikunzo kuti Mulungu amene ndimankhulupirira ndi wamphamvu oposa mphamvu zakundimazo ndipo chimechi kunkoka David kuti akaphe Goliati sikuti 14 mfumu yalonjeza ndrama sikuti 14 mfumu yalonjeza kuti munthu akwatira mwana wake ayi koma kuti no force imene ili mkati mwa David mphamvu yakudzodza imene Samuel atandzodza David nzimu wira amali mwa David ndamene akuwira ndamene akuwirima ndamene akunkankha David kuti apite chitsogolo adzimuona Goliati une kuti Goliati akuyenera kunyoza mtundu wa Israeli ndipo David akuona Mulungu kuti ngwa mkulu oposa Goliati pamene anthu onse maIsraeli ndi asitikali onse otrena bwino amene ndithu akhala kutrena kudziwa kuomba mfuti kudziwa kupanga zindizi ngoona kuti akuti akangana dzitsulo dzimene avala Goliati akuti akangana msungu wa Goliati akuti akangana mphamvu za Goliati anthu amene wawo akuntunthumira koma David maso ake akuti akangana Mulungu ndikudzamu yangena Goliati akuona kuti Goliati alibe mphamvu kuposa Mulungu wa makamu Mulungu wa Israeli ndiye afuri kuzoona kuti no David amapita chitsogolo ndiye kuti anthu amaninirika kuma ndithu zoona mwana amene yuyu akulimba ntima kupita kuti akaisane naye Goliati umenyana naye iye chikumunipitsa ntima nchani ndiye kuti no Sauli pokana iso mfumu akuti no anaendi zida dzake dzima mavala amene dzimene amavala kuti no akamenye nkhondo akuti uniform yake anayivula namveka chipewa chimene amavala Sauli namveka chimayala chimavala Sauli chachitsulo namveka chitrauza nampatsa zida dzake ndipo akuti David anaisa kuenda nadzo koma akuti no sana pena dzopatala anabwerera nane kuti sindinazolowere ine zimenezi ndipo sindi kudzidziwa kuti ngakwanitse bwanji kuti no ndidzimamo kundipatsadzi ndipo dzikundilemera ndivule ndifuti no pokhala munthu wantali no munthu wankulu dzovala za David dzovala dzoti no avale mwana sidzingankwani nkhani dza munthu otino iye ngwantalisi nkukamena ngwankulu amene anali ngati mfumu Sauli kuti akamveke mwana phikinini David dzida dzimenetsi sizinakathanso kuti David dzinthani zomenya nkhondo dzinakhala dzompinga chifukwa izi dzikunkulira bwezi dzikuntchingira kuti ino aponye bwino nkhono bwezi akulephera futi chinthucho wavala cha oversize ndiye ngone kuti no David iye ana ndi dzida dzimama dzona kuti inenda vala dzida ngone kuti mafono kudzisunana kuti no kutero kupali dzida dzimene munthu amenea kuti uvale kuna kuti pali defensive weapons zimene munthu amavala kuti adziteteze kana polisi amavala dzida dzimene dzimakhala ndi amati bulletproof kuna kuti no chimene amavala kuphimba pa ntimapa ndipo ali ndi dzida amavala dzipewa kati zidita njenga motos ndipo ali ndi sapato zawo majombo ndipo ali ndi uniform zawo zolimba ndipo ali ndi lambawo nchuno kutiye ku zida dzimene dzimatchedwa ma defensive ndipo ali ma offensive kuna kuti dzida dzimene ukuyenera kutenga ngati mfuti lupanga kapena mkondo kuti no ukathene kupanga offense kapena ukathene kuwapambanira nadzo adani kapena kuwamenya nadzo kapena kuwapyusa nadzo adani yako ndiye David sana labade zoona kuti Goliath wavala ma defensive ochuluka bwanji kapena dzolemera bwanji koma iyeyu amangonone kuti ine pokhala kuti ndine okhulupirira Yehova Mungu wa makamu, Mungu wa moyo, olinga kumwamba ni dziko lonse lapansi, Goliath uyu ndani kuti akhoza kulankhula mwano, kunyoza mtundu osankhika wa Yehova, kuti akhoza kupeputsa dzina la Mungu, ndikudziwa ine kuti Mungu ayimirira kuti kutani kupanga defense dzina lake, kudzilemekeza ikha amene, ndipo Mungu adzimenyera nkhondo eka, ine ngoti ndangoima pano, kuti no Mungu chilichonse chimene akhoza kugwiritsa ntchito agwiritse, koma ndikudziwa kuti Mungu apambana, ndipo Mungu sangalepere, nzuri sindikusiwekera so kuvala uniform sindikusogera so kapena kunjika dzida kuti no ndikhale dzochuluka ndipita nadzo kwa iyeyo ine ndikupita monga ndiliri ndipo ndavala dzida dza uzimu ndipo ndavala ineyo dzida dzachitetezo koma kudziko la uzimu ndipo mongonzi wa Mulungu amene ndikukhulupirira ndikudzoti sindikukayesaso ayi koma ndikapambana ndikuchoka mu ufumu opambana ndipo Goliath uyu sindikumuona monga anthu mukumuonea fo ndikudziwe ino ufumu mende kuchokera ndipo akuti David anamuandikira Goliath ndipo akuti amachita kuthamanga David uthamangire mekuli Goliath ndipo akuti Goliath pokhauri anali wantali ndipo anali wamphamvu akuti ngone akuti no anamwaza maso kunduku kusona zino David samamuona sama kaone pokhauri kanali kakafupi kanali kamwana koma akuti ngone akuti David ngone akuti no anabwira kwa ndani kwa Goliath namuzona akuti no ngone akuti no ukubwera iweyo kwa ine ndi dzida ukubwera kwa ine ndi dzida dzakudzo koma ine ndikubwera kwa iwe ndi dzina la Yehova Mulungu wa makamu ndipo akuti no Goliath atamuona David anaderera kwambiri ndati kuti ukubwera ndi ndodo ngati ine ndine galu ndakuti no kuti iwe kubwera moderera chonjo zakhala bwanji kuti anthuwa ngone akuti akhuzotumiza kamwana ngatiyo ndiye timuonona kuti no kutere kuma Philistines amaimba nyimbo akuti zokweza milungu yao amaimba nyimbo zontamiria Goliath amaimba nyimbo za mbiri mbiri koma ngone ona kuti no akuti atangana David anthu anamba kuseka kuti koma zingateke ndithu kuti ife tingakhale kuno masiku onsewa kumemenya nkhondo ngone kuti no lero mukatirutseka mwana kamwene kaka mwana ongono ngati ameneyu mwana osapula pa nchombo phikinini ngati amene kuti abwera adzamenyene ndi Goliath giant ngati amene maganiza bwanji anthu ino ndipo akuti no David ngone kuti no anathamanga sana dede zodi ka anthu akuti bwanji ka nyimbo zokumveka bwanji ka ngoti dzida dzake dzimavala Goliath dzooneka dzopya bwanji kuti ka wadziphimba fana dziphimba kumutuku anadziphimba pa ntimapa ndipo akuti no anadziphimba paliponse ndipo panali munthu wapaderadera amana gwira tani chishango amana gwira shield kuna kuti no akhoza kumateteza kuti anthu akamponyera nkondo nkondo sambaye Goliath koma akuti no Mulungu wathu akuti no anakhalabe kumbali ya ndani mbali ya David kudzionetsera ukulu wake monga kuti ukamboti Mulungu wathu nkondo ndi yake amene amegwira ntchito eka ndipo David anakhana kulimbika ntima onea kuti ineyo ndikudziwa Mulungu ndi Mulungu amene anandipambanitsa ine kutchire ndi ndeka nonsenu kunalibe Mungu onochuluka zolankhula kapena zofomo ndipange discourage koma ineyo nali kutchire kwa ndeka kumene atabwera nkango ndinawupha ine ndili ndeka ndipo atabwera tirabwera chichani chinyalugwe ndikambuku ndinapha ine kambuku ndili ndeka ndipo ngone kuti no uyu ndi ndani Goliath kuti akhoza kunyoza osankhika Yehova ndipo ngone kuti no akuti David ataunjika maumboni yake zinampangitso chikhulupiriro chake chikhoza kukwera nguna kuti pamene Goliath amatakala nkhula mau obvious chifuta amatuluka kawiri pa tsiku amatakala nkhula mau kuti mutuluke mwadzangati tulutseni mmodzi wanu kumeneko abwere ndimenyane naye akuti akangula nkhula mau iye kutchula milungu yake kutamanda milungu yake akuti asilikali wonse maisraeli anali kunjenjemera anali anthu aja chikhulupiriro cha anthu aja chonse chimagwa pansi koma kuti David atamba kulankhula kwauza anthu onaya kuti no kutero kwene mulungu ndamuona mulungu andipangira isi ndamuona mulungu andipambanitsa mwisi ndamuona mulungu akupanga isi ngoti Goliath ndi ndani osadulidwa nkhati kuti akanyoze mtundu osankhika wa Yehova chimene akulankhula ya David kuti Goliath osadulidwa chifuti maisraeli pokhala kuti mbumba ya Abraham anayipatsa chizindikiro kuti no mbumba ya Abraham anthu adzidulidwa adzipangira circumcise chimene chichi chizindikiro kuti anthu ali mapangano ndi mulungu wa makamu ndipo akuti no zimene zikuonetsa onaya kuti anthu awawa ali pa ubale ndi mulungu ndipo akuti David polankhula kuti ndi ndani uyu Goliath kuti akhoza kunyoza mtundu osankhika wa Israeli pokhala kuti Goliath osadulidwa mafilistines yawo akuti anthu zoonera kuti ndi ndani Goliath uyu okhala kuti si mwana wa mulungu ifeyo ndani a mulungu ndipo mulungu wathu ngwa moyo mulungu wathu ngwa mphamvu ndipo ine ndikayang'ana ndi maso anga auzimu sindikuona Goliath monga mukumuonera inu ine ndikuona mulungu wathu ndi wamphamvu kuti ufumu wa mulungu wa ife ndi ufumu wa milungu ya anthu awo wakumana ndipo ine pondziwa mulungu ndinakulimbika mtima kuti mulungu wathu akhoza kugwiritsa ntchito chilichonse kanchitsipe kandi sandasi kandi mwala kandi mango china chilichonse mene ndikhoza kuponya kanswiti ndipha ine Goliath chifundi ndikumuone mulungu wathu kukhala wopsa kwambiri kuposa zimene ndikuona mukuona ndi maso anu ndiye tifuna tilimbikitsa onaya kuti no kutere kungoonera kuti maso amene ife tikuonera zinthu ndi amene amatithandiza ife kuti tikapambane maso amene tikuonera ifeyo tikaziona zinthu ndi maso awo athupiwo ngoonera kuti zilipo nyengo zimene ife tikaziona ndi maso athupi awawa ngoti chikhulupiriro chathu chimagwa ndipo chimagwa ndipo chimatsika koma tikaziona zinthuzo ndi maso auzimu ngoona kuti tidzapeza mphamvu ndipo ngoti ife tikamuona mulungu wathu ndi nyengo zimene tikuziona ifeso kutenga mmene alili mulungu wathu mmene tikunziwira ife ya ambuye ngoona kuti no ndikuona matenda amene ife tikudutsamo ndikuona matenda amakudutswa abale athu okondedwa athu ndikuona pa mpingo pathu nyengo mmene zilili ndikumuona ukulu wa mulungu wathu mulungu wa moyo ngoona kuti no tidzaona kuti nyengozo nzazing'ono wamkulu kwambiri ndi mulungu amene ife tikumpembedza koma tikaziyang'ana ife nyengozo ndi maso athupi tidzaonera kuti no nzoti no nyengozo zikutiposa ife chikhulupiriro chathu monga analira asilikali wonse ama Israeli koma zinatengera David amene ali ndi mzimu wa mulungu amene amaona zinthuzo ndi diso la uzimu ndikumuona mulungu kuti mulungu wake ndi mulungu wopambana kuposa mphamvu imene yabwera ndikugwiritsa ntchito Goliath chifuti ndi ufumu wa kumdima umene unabweretsa Goliath ndikumuyimika pamaso pa ana Israeli haleluya ndiye timaonaona kuti no komaso Sauli ngoona kuti wakhana kulimbika mtima pamene mulungu anali naye koma atachita kusamvera atakalephera kuti no akaononge Amaleki mulungu anamulanda ufumu ndipo mphamvu yakudzodza kumene kunapita pa David ndiye timati Sauli akulephera kupha kani Sauli ali ndi mulungu anapha anthu ochuluka komano mulungu atanchokera Sauli akulephera kugwetsa angakhale Goliath mmodzi koma David amene ndi phikinini mwana koma futi ali mulungu ngoona kuti akwanitsa kukatani kukapha Goliath ndeti mati equation yoti ife tikakhala anthu opambana moyo wa Chikhristu tikusowekera ifeyo plus Yesu ngoni ife tikakhala ndi mphamvu yakupambana mdani iweyo plus Yesu Khristu amene anagonjetsa mphamvu ya kumdima pa mtanda monga timafoto kuzobukhu la 2 Akolosi chapter 2 Akolosi chapter 2 pa verse ya 14 kutsika Mose kuna kuti Yesu Khristu imfa yake inagonjetsa mphamvu ya kumdima ndipo akuti anayendetsa Satana ndi dziwanda dzake pa ndipiti kata akaidi kukondwelera chani chipambano chake ndiye ngoti ifeyo pokhala kuchoka mu ufumu opambana uchidziwe chimenecho ndi chidziwe chimenecho ndipo tikamaziona zinthu tidziziona zinthuzo kuti kodi vuto ilili ndi Yesu Yesu opambana ndani ndiye mwachidziwikiri opambana ndi Mulungu wathu wa moyo amene ife tinamukhulupirira opambana ndi Yesu Khristu koma tikazitenga ifeyo nyengoyo mzimayi kuyatenga nyengo iweyo ndi nyengoyo kuyatenga iweyo mbambo iweyo chikhulupiriro chako ndi nyengo uona kuti no chikhulupiriro chako chikuchepa ndipo ikukula ndi nyengoyo ndimene ukuonera Goliati amene ukamuona dzitsulo dzake ukamuona Goliati ameneyo msinkhu wake ukaiona Goliati amene wayima pamenepo ndi mmene akulankhulira mmene akulalatirira chifukuti ngoonera kuti no Satana amalankhula mu makondishoni anthendayo mwina kumpeza munthu mmene akubulirira mwina kuyamba kusanza inu mulipompo mwina mukupemphera ndi munthu dziwanda mmene dzikulankhula amene timupha amene tipanga zakuti zakuti iwe mapezoti wambopanga mantha koma ngoonera kuti iweyo udziwe nokuti nkhataku uyo amupha amene amatenga moyoyo ndi Mulungu amene ndankhulupirira amene amatsunga anthu ndi moyo kapena kutenga moyo ndi amene yuyu amene amavulaza kapena uchiritsa ndi Mulungu amene yuyu ndipo Satana ukunama iwe sungapange kanthu ngati Mulungu savomereza ma Mulungu afoto kuzilonje kubukhula madono tu palibe munthu adzanena chonena chake ngati Mulungu savomereza ndiro ku Satana adziopseza pamene kupempherera munthu kuti amene ndimupha amene zikhala mwakuti ndipo nonsenu ndithana nanu nonsenu ndikuonongani ndikukhaulitsa ndipanga zakuti musaope muzoona kuti Satana iwe ukunama ndipo Bible 4 uzoona kuti iweyo umabuma ngati mkango koma si mkango ayi Satana akuti amabuma ngati mkango ndipo simudzamumva akuwa ngati galu Satana amabuma mumalingaliro mwathu amabuma kusinkhasinkha amabwera kuti kodi iweyo uganizo ungapange zoti ungapambane inu mmene muli mungapambane zoti ino amene mukulimbana naye sujana alodza ujana anapa anaphaso akuti akuti ankalimbana wankhani ya minda amene ankalimbana ndi akuti akuti ndipo ngoti amene anaununga mtundu umene uchiwendiwe ndani kuti ukhuza kuima kulimbana ndi amene uchayo koma iweyo ukaima pamawu a Mulungu iweyo ukaima iweyo plus Yesu ngoona kuti no iziko to success kapena no iziko to kupambana ndoti fe formula yake khale choncho iweyo plus Yesu ngoona kuti tikapambana koma ngoti ukanyamuka iweyo plus dzina la church yathu dzina la utumiki wathu dzina la busa athu dzina la bishop athu dzina la prophet athu dzonse dzongoti sidzida dzoti tikutukodzoka imanadzo ndukapambana nadzo ndani wathu monga rufuru kuzoona kuti no asikali awawa plus Sauli pakuona Goliati anthu achikhulupiriro chawo chimagwa koma zinatengera David amene ana ndi chikhulupiriro amene iyeyo amamuona Mulungu chifukuti kamati chikhulupiriro mafuru sunana kuti no ndikundalira Mulungu motheratu ndipo tilipo anthu ambiri amene ndi fa Khristu koma zoti Yesu Khristu ali ndi moyo zoti Yesu Khristu anauka kwa akufa talalikira taphuntsa bwinobwino koma mkatikati mwamtima mwathu ngoona kuti Yesu wathu ali kumanda moti ife sitimamuona Yesu kuti ali ndi moyo ndipo zoti sitimatsimikizika moti kamati bwera ana ambuye Yesu timangulankhula moti utseka maso athuwa sitimamuona Yesu kukhala wamoyo timangoona una kuti tikungulankhula zinthuzi basi koma ndifuna ndankhone kuti no kutire kunkati mwathu tichilandire ndithu kuti Yesu anabwera ku dziko lapansi ndipo anafa kamodzi ndipo Yesu Khristu anauka ndipo ndikamodziso ndipo ali ndi moyo mpaka na kale kale ndipo wonso mkhulupirira iyeyo akulonjeza kuti adzakhala nawo moyo osatha ndipo mphamvu imene timayitenga ife chikhulupiriro timafoto kuzitsulana kuti no kutembenuka ntima zili monga mmene umakhalira ubale wa ukwati kunena kuti no inuyo amayi inuyo abambo mwinuyo kuti no musanakwatire munalinoka ndipo mutafika tsiku lina munakumana ndi mzimayi zoona kuti no ata mutamuuza mawu mzimayi uja anakhulupirira ndithu kunena kuti abambo inenda kulolani banja monga mufolo zoo mukundifuna ubale wa banja kuti mukhala amunanga ine ndakuvomerani ndipo futi anakuvomerani mautu simunalembe pento peni kapalolemba mbopointi pa thupi lake kapena pa chovala chake kuti awandakazanga koma ngoti munangulankhula mawu ndipo munthuyo anakhulupirira mawuwo ndikukhazikitsa kuti mamuna anga ndi uyuyu ndipo zinapangitsa zimenezi chokuti ino mukhuzo makhala nyumba imodzi ndipo zinapangitsa zimenezi kuti mukhuzo mamasungirana ndipo zinapangitsa zimenezi ona kuti mutangotelera mune kuti banja lati amene uja akasuma ku khoti amene uja akasuma kwa ankhoswe kunena kuti kuchifukwa chonukasuma mpaka na kupita kwa ankhoswe mpaka kupita ku khoti zifoje no upanga zimenezo ana kuti fodi no unandouza kuti we ukala mamunanga zona nakhulupirira zimenezo zoso ndipo nakhulupirira kuti we ninkazanga nikona anthu amapindo makarano kumaka suma ku court nditi mati kukhulupirira Yesu ndi chimodzi modzi kuti timamva ifeyo mawa Mulungu tikamva mawa Mulungu amene akuti kodola ife kuti tirape chimo ndikukhulupirira Yesu khambwe ni mpulumutsi wa moyo wathu monga lankhulo kuti mungadzakhulupirira mudzapatsidwa mphamvu yokhala na Mulungu ndife tikakhulupirira zimenezozo kumakhala kuti kudzukula uzimu kwachitika chinthu chatsopano kwachitika chinthu chatsopano chimene ndithu ife timasirimakhalaso monga anthu amatidziwira dzana simonga anthu amatidziwira mbuyomo timakhala tasandulika takhala ife tsono ana a Mulungu chifukuti makamba tsona kuti munthu amasokera ubadwa kawiri utabadwa mbanja lakwanu lija nikuno malembetsa dzina la abambo ako amana kubereka ndi amayi akuwacha komanso kuti ukhale mwana wa Mulungu umasokera kuti no ufe kudziko lapansi ndikubadwa mwa Yesu Khristu mpamene udzatchedwa mwana wa Mulungu kujoina chalichi ndikukhala mwana wa Mulungu zinthu ziwiri zosiyana kujoina chalichi si choice ngone kuti munthu ukhoza kubadwa mbanja la mpingo umenewo iweyo ukangobadwa umakhala membala wa mpingo koma kukhulupirira Yesu ndi choice kukhulupirira kapena ayi kukana Yesu ndiye ukamva uthenga wabwino kukhulupirira umapanga chisankho kuti nkhale mwana wa Mulungu kapena ayi kapena zivina makulasi ndidzimba ndidzilalikira ndipanga zina zose mpiro bible sukulu mbwereko ndisalifiketi ndikakolola pa kosipa ndzivha majacket kuma Yesu ndilibe ndidzivala dzamvano ndzivala ni from kuma Yesu ndilibe ndidzimba kuma Yesu ndilibe ngone kuti mafuro tsona kuti no medza fikira pa dzoko pano dzili ngati kumanga ka shop ndikuika chiposta ndikuika po lebo ya KFC kuma mkatimo mukupika mangina ankhumba mangina amuru wa ngombe mukupika dziboda dzankhuku ndi anthu kumati saika KFC tipitepo ndimene masiku ano anthu apangira ona kuti anthu angomvala Yesu padzimveka mvekapo Yesu kuma pali nkhanza padzimveka mvekapo Yesu kuma pali ufiti padzimveka mvekapo Yesu kuma pali satanika padzimveka mvekapo Yesu kuma pali dzimphamvu dzakundima ndeti mati tikwene tike lebo ya Yesu kunja kuma nkatiso dzochitika chitika dzake dzikhale dza Yesu ndee dzikatere choncho kuti kumphamvu ife tikhala nayo koma ngati tangovala dzinali koma ngati kati mwathu tikupanga zinthu zina ngoti zoni ndi chisokonezo ndema waforo kuzoona kuti no Davide atafika ku nkhondo akuti ngoti no mkulu wake Eliabu akuti anafika pola nkhondo tino ine makana a mwana wosina dzionezo I think mwana mene kankamfiti iwe wabwira kuno kudzata ndipo khaona kuti no iwe mene ukhale uli kubusa panopo moita mbuzi koma uita nkhoso koko ndakuti ngoona kuti David anamuyangana mkulu wake ndakuti kodi achimwene kodi chilipo chifukwa china kodi ndeti monona kuti Eliabu I think dzinampwete kuona kuti no atabwera Samueli kudzadzodza mfumu kubanja la Jesse analoyambira ndiyeyu kuti kumwesa kunthira mafuta pa munthu koma mafuta sana turuki anadzabwera songono wake kunthira mafuta sana dzaturuki kudzambwera so number 3 kunthira mafuta sana turuki kufikira wa number 7 mafuta sana turuki ndipo ngone kuti mafuta anakaturuka pa David ngakhana loononka ndowe ochoka kubusa ankhana likaka mkamwana kakangono ankhana lika munthu kosa kuti no kamone kuona kuti no jova dzake dzosolongo soka ndipo mawaka kumveka kuti mwana koma kumwamba boma la kumwamba linaona David nkati mwake monga Mulungu afuru kuzonesi ndimaona munthu monga dziko lapasi liona ine ndimaona nkati ine ndimasanthula ntima ine ndimaona munthu mkati usati monga dziko lapansi limakudziwirani limadziwirawo ndiye mafuna furo kuzoona kuti dziko lapansi likhoza kuti dziwa ife mwantundu wina likhoza kuona kuti ife ndi fanto kuti no sitinga ime ife nkupemphera Mulungu kuchita zodabwitsa muna kutiona ife anthu kumonora sidzingateke ndawawa sidzingateke ndinuyo olumwina mphamvu zakundima kukuona ninuyo kumona kuti ino simungate monga Goliath atamuona David akuti ngoona kuti no ari ana mwaza maso kusozo kuti no kanalika munthu kuti sikamaonekai kuti akasonkachani kwabwera kunoko kakubwera kuno kamunthu kang'ono ngati kamene kanthu maimba nyimbo zonyoza David kumasana dziwi kuti David mkati mwake ali ndi ndani chifukuti David makuonera nkhondoyi akuonaona kuti no ndi mphamvu ya kundima ya dzuka ufumu wa kundima wa dzuka ndi ufumu wa Mulungu dzikufuna dzionani ndipo ufumu wa Mulungu ugwirisa ntchito David ndipo ufumu wa kundima ugwirisa ntchito ndani Goliath modi David pamene akuona Goliath akuona mpamvu ya kundima modi ye pamene akuima kupita kwamenyana ndi Goliath iye akuona mulungu wa makamu akuima kwamenyana nkhondo ndi Goliath ndipo iye akudzoti no Goliath ngoona kuti ndi oluza luza koma ine pokhawo ndi mulungu wa makamu ndi fopambana kale ndipo ife ndi fopambana pokhawo choka mufumu wopambana mwene Yesu Khristu anagonjetsa mpamvu za kundima pantanda ndiye ndimafuna ndikulimbikitse na mai mafuna ndikulimbikitse na chimwene mafuna ndikulimbikitse na bambango naye kuti no kutere kuifeyo ngoonera kuti no tukwene okhana maso a uzimu medi kuzo kuonena zinthu kune kuti tikaona nyengoyo kuyangana ndi chikhulupiriro chathu gwiritsa ntchito ndi maso awawo awiriwo ngoona kuti iona kuti nyengo ndi yayikulu kwambiri kuposa msinkhu wathu koma tikaona ifeyo kumuona mulungu wathu ndikupanga kumpeya ndi nyengoyo mulungu wathu ndi wamphamvu kuposa nyengo imeneyo chifukuti mulungu wathu ngwamkulu kuposa amatsenga mulungu wathu ngwamkulu kuposa mphamvu ya satanism mulungu wathu ngwamkulu kuposa mphamvu ya dziwanda dzedu zonse mphamvu iliyonse kaya matsenga kaya singangati kangotaniwo ngoni kama akamoto maso kama mafuka utsi amapanga dzithumwa dzopuma onse ongota ali pansi pa mphamvu ya mulungu amene fetina nkhulupirira ambuye akudalitseni pamene tikupitiliza ndithu muthu.